All right. Well, our next performance, hopefully keeping in tone. Yeah, I was homeschooled too, actually, so that's kind of interesting. But I was in homeschool for like 3 years, and it was like my mom stopped when she lost her like college level. So
she lost her.
Yeah, like, she just didn't know past like fifth grade because of other reasons.
But it's respectful that she would like be willing to.
No, yeah, it was like a recession thing too.
Something.
All right. All right.
Piano.
Mom theme today.
I don't know if any of you have ever seen Treasure Planet. This is the song from Treasure Planet. Treasure Planet. Da 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 da
Krishna Guru.